278 na America ni shilingi ngapi? So it is a global challenge that we are trying to manage. Lakini lazima tuvumilie kidogo, kwa sababu tukifika hapo mbele itateremuka. Ile ilienda juu itateremuka. We need to be resilient people and to be understanding, because this is a global challenge.